Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Isihloko salenkonzo sithi Sesibuyela uNkulunkulu wokhokho bethu. Deuteronomy 7 verse 9 to 12. Yazike ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho uNkulunkulu othembekileyo. Ogcina isivumelwane somusa kwabamthandayo. Abagcina imiyalo yakhe kuze kube sesizukulwaneni. Ngalokho ke uyogcina imiyalo izimiso nezahlulelo engikuyala ngakho namuhla ukuba ukwenze. Kuyothuma nilalela lezahlulelo nizigcina nizenza. UJehova uNkulunkulu wakho uyosigcina isivumelwano owasenza nawe. Nomusa afunga ngakho okhokho bakho. Amen. Sesikusho kaningi ukuthi thina sizwe simnyama iningi lethu sinzalo ka-Israyeli. Sesakuveza futhi ukuthi lamagama esasibizwa ngawo amaNegro namaBantu sawaqanja izizwe ezazisithumbile. Ocwaningeni lwethu sathola amamephu amathathu adutsha ngabamhlophe eminyakeni yo-1700. Kula mamephu eWest Africa kubonisa izwe elibizwa ngokuthi iNegro Land. Kuleli zwe izakhamizi zalo iKingdom of Judah. Kanye nemndeni ehlukahlukene yenzalo kaNaftali nabanye abantwana bakwa-Israyeli. Njengoba le mephu sayithola ku-Google, sabuzwa ukuthi iKingdom of Judah nemindeni kaNaftali iqhamukaphi eWest Africa. Impendulo yathi yavela kwiMiddle East. Kodwa kuthe ngokulandelayo sesithi siyayifuna le mephu, sayithola isisusiwe. Kwase kuyacaca ukuthi kukhona ababona ukuthi uma le mephu ingasuswa izoveza izimfihlo. Noma sifakazelwa na iDNA ukuthi amaNegro, amaBantu namaLemba bayinzalo ka-Israyeli. Kodwa lezi zizwe bese zingayilandeli ngokuphelele inkolo kaMose. Kodwa eTopia kunesizwe esinzalo kaDani. Genesis 49 verse 16. Amabetha Israel. Ethiopia ababizwa ngamafalasha okusho abezokufika. Esikhundleni saleli iBhayibheli eline New Testament, amabetha Israel asebenzisa iTorah okuyizincwadi zikaMose nezinye kuleli iBhayibheli ezibizwa ngokuthi ama-apocrypha. Amabetha Israel asayilandela yonke imithetho kaMose ekuTorah. Kuhlanganisa nokugcina isabatha. Abahlonipha kakhulu nabathi usuku lukaNkulunkulu olungcwele. Abenzi lutho ngalolu suku. Ngale ncazelo siqonde ukunikeza ubufakazi bokuthi ama-Israyeli akaze abe isizwe simhlophe njengoba abezizwe behlale besifunza lelo lumbo. Ngenhlanhla iTopia ilizwe elisenomlando oqondile. Ngoba ilolodwa e-Afrika elingakazi libe ngaphansi kwesizwe esimhlophe. Kule nkonzo sicacisa indima eyadlalwa izizwe ezimhlophe. Ukuqeda inkolo okhokho bethu abayilethelwa nguJehova ngoMose entabeni yaseSinayi. Ngeshwa kunabantu abamnyama ukuthi noma sesikhululekile ezweni lethu. Balwele ukuthi kungavezwa ukuthi ekusinqobeni abezizwe bayiqeda kanjani le nkolo kamdali wezulu nomhlaba. Abahlale belelwa ukuthi lesizwe sihlale sisebumnyameni ngomlando waso. Emva kokuba okhokho bethu sebemlahlile uJehova, isizwe sakwa-Israyeli sehlukana kabili. Emva kokwehlukana sase sinqotshwa izizwe eziningi. Okwangenzeki lesizwe sahamba noJehova. Eminyakeni yo-143 kuya ku-140 BC engakazalwa uYeshua elakwa ize laphathwa isizwe samaGreek ngaphansi kombuso u-Antiochus. Lesizwe samaGreek sawahlukumeza kakhulu amaJuda. Umlando wokuhlukunyezwa kwamaJuda ngamaGreek siwuthola encwadini yokuqala kaMaccabees. Isahluko sesibili kusukela kuverse 20 kuya ku-64 okuyincwadi yeBhayibheli. Ziningi izinhlupho amaGreek azenza kulesizwe kaNkulunkulu. Kodwa sizoveza lezi ezimbalwa. Esewanqobile amaJuda, umbusi uAntiochus wangena eJerusalem wathatha wonke umcebo osethempelini kanye nezitsha zeminikelo kaJehova. Ithempeli walishiya lingenalutho. Washa umthetho ukuthi amaJuda alahle onke amasiko awo. Okusho ukuthi akachithe umthetho kaJehova. Bese amaJuda ethatha amasiko amaGreek to be Hellenized. UAntiochus akagcina ngalapho. Wachitha yonke imithetho kaNkulunkulu ekuThora. Washisa imiqulu eminingi yenkolo yamaHebheru. Wathi mayeke ukwenza iminikelo nemihlatshelo kaJehova. Bangagcina iSabatha kanye nayo yonke imikhosi kaJehova. Watshela abantu ukuba banikele ngezingulube nangezilwane ezingcolile phezu kwe-altar likaJehova. Ekwenza lokho ukuhlambalaza inqubo yokukholwa kwamaJuda. Washa umthetho othi bonke abantwana bamaJuda bengasuki. Oyoficwa esokile uyobulawa. Nempela abantwana ababetholakala besokile babebulawa. Izidumbu zabo zilengiswe ezintanyeni zonina. Zize zibolele kubo. Abazali nemindeni yabo nabo babulawe. Bebulalelwa nje ukusoka kwabantwana babo. Kodwa umbuso wamaGreek wagcina ngokuwa. Kwasekuthatha umbuso wamaNtaliyane ayibizwa ngamaRoma. NamaNtaliyane aqhubeka lapho kugcine khona amaGreek. Aqhubeka nenzondo enkulu ebhekise kusizwe samaJuda. Ngo-17 AD amaNtaliyane ahlasela iJerusalem abhidliza lonke ithempeli likaJehova. Aqala vala isango elingenela eJerusalem ukuze amaJuda abulawe indlala. Kwabethelwa amaJuda alinganiselwa ku-500 ngosuku. Amanye amaJuda aphunyuka lapho abalekela eWest Africa. Amanye athengiselwa ezinye izizwe ukuba zwagqilaze kakhulu. Ababusi bamaNtaliyane bashaya imithetho eminingi ebizwa ngamaCreeds eyayiqeda inkolo yamaHebheru. Umuntu otholakala iqhuba lenkolo abulawe kabuhlungu. Nabo baqhuba lapho kugcine khona amaGreek ngokubulala kabuhlungu umuntu otholakala egcina iSabatha. Kunabantu ke abamnyama abayibalwe ukuthi asingawuvezi lomlando wokuthi ngaphandle kwalapha eSouth Africa izizwe ezimhlophe zasihlukumeza kanjani sisekwa Israel. Nokuthi inkolo yethu lezi zizwe zayiqeda kanjani. Zase zisakhela eyazo. Njengoba sesichazile, Ethiopia isekhona inzalo ka-Israel esendlini kaDani. Esahamba ngokwezimfundiso zeTorah. Laba ngabantu abamnyama. Okungufakazi obumsulwa bokuthi u-Israel akaze abe ngumuntu omhlophe. Uma kunjalo ke le mfundiso esiyifunzwayo yokuthi uYeshua wayemhlophe iyilumbo. Kukhona ke abathi asikho isidingo sokuthi sinamathele ekutheni uYeshua wayengumuntu omnyama. Ngoba okubalekile ukuthi wayevela ezulwini eyindodana kaNkulunkulu. Ake sizwe ke yena uYeshua ukuthi uthini kwisambulo 2:9. Uma ethi, ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho nobumpofu bakho, kanti ucebile. Nenhlamba yabathi bangamaJuda bengesibo. Kodwa beyisinagogi kaSathane. Amen. Uma uYeshua wathi laba abazenza amaJuda bengesiwo bayisinagogi kaSathane, sekufanele ngani thina singakuvezi lokho okwagcizelelwa nguYeshua? Okuseqinisweni le nkulumo uYeshua wayengayibhekisile kuma-Ashkenaz Jews, ngoba sasingekho isizathu salokho. UYeshua akakwazi ukuthi ama-Ashkenaz Jews ayisinagogo kaSathane. Ngoba lamaJuda amhlophe iwona avusa inkolo kaMose emva kokuba isiqedwe ngabezizwe. Ama-Ashkenaz Jews abezizwe abahlukumezanga uma evusa le nkolo. Ngoba nabo babemhlophe. Kwahlukunyezwa abamnyama kuphela. Isinagogi kaSathane kusho ithempeli likaSathane. Le nkulumo uYeshua wayeqondise kwabezizwe okwakungamaGreek nawo amaNtaliyane. Okuyibo abaqeda inkolo yokhokho bethu basebefundisa ukuthi yibona amaJuda. Encwadini ethi Come Out of Her My People, uDr. Kotsa uthi abezizwe babemfuna umsindisi kodwa hayi ongumJuda. Babe wazonda amaJuda, bemzonda noNkulunkulu okuyiTestament elidala okunguJehova. Ngalokho bancamela ukuzakhela umsindisi osamGreek. Inkulumo kaYeshua nencazelo kaDr. Costa ziyavumelana ekutheni ayikho into ehlanganisa uYeshua owayengumJuda nalezi zizwe, ngoba lezi zizwe zazwazonda kakhulu amaJuda. Lezi zizwe zamchitha uYeshua owayeliJuda, zazakhela owazo umsindisi. Kodwa ukudida bamnyama lo msindisi wabo basebethi huye iJuda. Lokho bakwenza ngoba bengeke bebe ngaphansi komsindisi ongumJuda, okungumuntu omnyama, abasebewonse ngonyolo isimanga ukuthi balizonda kanjani iJuda. Kuthe uma sebezakhele lo msindisi wabo, basebethi nguye oyindodana kaNkulunkulu, lo abangamfuni owe-Old Testament. Bathatha umlando nempilo yomsindisi wethu, bathi ngeyomsindisi wabo. Kodwa ukuba isinagogu kaSathane akugcini lapho. Lezi zizwe zaqala ukuqeda inkolo kaJehova ngenkemba. Ukusoka okuluphawu lwesivumelwano phakathi kwethu noJehova, lezi zizwe zaluqeda ngenkemba. Isabatha eliwuphawu lwesivumelwano phakathi kwethu noJehova, nalo lezi zizwe zaqala ukuqeda ngenkemba. Kodwa ukuze lokhu kukholwa kwethu bacoboshise kuphele nya, bakha inkolo yabo, basebethi le nkolo esungulwe yibo inkolo kaYeshua oyindodana kaMaria noJosefa, kodwa bona bengayiwa amaJuda. Ngalesenzo babesibhixa ngodaka emihlweni, ukuze sicabange ukuthi lo msindisi wabo kusenguwe lo msindisi ozalwa nguMaria noJosefa. Kanti akunjalo, bafuna ukusebenzisa thina ukushabalalisa inkolo yethu. Bangagcina lapho basebethi yonke imithetho kaJehova ngobethelwa kaYeshua kwezivumelwano esidala isichithwa izivumelwano esisha. Uthiye uYeshua ngokuzenza amaJuda bengesiwo, uSathane usenze ithempeli washumayeza thina ngalo, kwasekuthi ngaleli thempeli beqeda inkolo kaJehova, basebenzisa thina ukuqeda ngale nkolo uJehova owayiletha kokhokho bethu ngoMose. Uthi ke uYeshua bazenza amaJuda bengesiwo, kanti bayisinagogo likaSathane. Lokho kusho ukuthi bazenza amaJuda bengesiwo, kanti bali thempeli noma ibandla likaSathane. KuGenesis 17, uJehova wenza ukusoka kwabaluphawu lwesivumelwano phakathi kwaJehova nenzalo kaAbrahamu. KuExodus 31, uJehova wenza isabatha labaluphawu lwesivumelwano phakathi kwakhe nabantwana bakwa-Israyeli. AmaGriki esesinqobile bazibulala ngonya oluyisimangaliso izingane zamaJuda ezitholakala zisokiwe. Nabagcina isabatha amaNtaliyane nawo amaNazaretha ayewabulala ngokuwaqhatha namabhubesi, abadle kubukwa, kuhlekwe kube njeya. Abezizwe babenankingani ngokusoka kwabantwana nokugcina isabatha kwesizwe sakwa-Israyeli. Lezi zizwe zaziwufundile umlando wesizwe samaHebheru. Bazi ukuthi onke amandla aso asezivumelwaneni saso noJehova, ukuthi uma besigcina lesivumelwane uJehova uyosivikela ezitheni zaso. Ngakho-ke kwakubalekile ukuthi abezizwe lesizwe sikaJehova basenze singaphinde sicabange ukuvusa isivumelwane saso noJehova. Ukusoka kwaqhubeka ngoba izizwe ezimnyama sezithi ukusoka kuwusiko lwazo. Akwabe kusaba isivumelwane sazo noJehova. Ngaleyo ndlela-ke ukusoka akusaziniki itwetwe lezizwe, ngoba akusasithinti isivumelwane sethu noJehova. kodwa lezizwe asoze zakwenamela ukubuyiswa kwesabatha ngoba kungukubuyisa uNkulunkulu kubantu abamnyama bese uNkulunkulu ezikhulula ebugcelini babo. Lesi sivumelwana ikakhulukazi esokugcina kwesabatha senza ukuthi uNkulunkulu ehlale phakathi kwethu esenzela konke kuhle njengoba kubhaliwe kuDeuteronomy 28 verse 1-14. Ekuchitheni kwenqubo yokukholwa kaJehova kusukela besinqoba ngo-70 AD, umprofeti ofike wavuselela inkolo kaJehova njengoba siyithola kuyithora ngomprofeti uIzashembe. Kuverse 3-4 umthandazo weSabatha, uShembe ukulobile ukuthi ibandla lamaNazaretha ngelikamenzi wezulu nomhlaba nokuthi isisekelo salo ziyimfundiso zikaJehova njengoba zilotshiwe nguMose. Ngakho-ke wonke amaNazaretha kumele azi ukuthi ngumprofeti uIzashembe owavusa ibandla uJehova owalilethe kokhokho bethu kodwa laqedwa ngabezizwe. UYeshua nguye owahola ibandla lamaNazaretha emva kwakhe kwaba nguShawuli njengoba kubhaliwe nakwiZenzo 24 verse 5. Kodwa abezizwe ngokucile okuyisimangaliso balishintsha leli gama lebandla likaYeshua basebelinika elabo njengoba noYeshua bamshintsha noShawuli bamshintsha sebeqhamuka nawo abamagama. Asibuyele kuJehova uNkulunkulu wethu. Inkosi buse lokho enikuzwile. Le nkonzo yatholakala kuFacebook page noYouTube uDrev Mpanza NCG.